Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22. Aha mu Burundi nyine leta igiye kubarura abarangije amashuri bashakisha akazi.
Kwandika ku buhinga bwa none ugaruka gose gwize wifuza akazi bikazoca biba rero uhera kuri uyu wa gatandatu itariki 12 z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2020 igihe cy'isaha imwe n'inusu gushika ku munsi wa mbere w'indwiza itariki 14 z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2020 igihe cya saa sita y'umutag.
Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere n'umutekano mu Burundi. Mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubitse urubanza rwa Munyakazi Isaac wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'uburezi aregwa ibyaha bya ruswa. Naho mu mahanga Vice Perezida wa mbere wa Afghanistan yarusimbutse. Aya makuru twayabateguriye kandi turayabagezaho turi iwacu mu ngo zacu buri wese iwe njye na bagenzi banjye bose dukorana hano i Washington DC mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Afghanistan nk'uko narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. Igisasu cyaturitse uyu munsi ubwo Vice Perezida wa mbere w'igihugu Amrullah Saleh yarahise ajya mu kazi ke mu biro bye mu murwa mukuru Kabul. Fidel Niyongabo aratubwira uko byagenze.
Ico gitondo cya bombe cyakozwe kucegera cya Perezida cyabaye mu gitondo cy'uno munsi kuwa gatatu kaba cyahitanye abantu 10 igikomeretsa abandi batari bake. Benshi muri bo abantu bariko barengana ku ibarabara. Iyo nguru yatangajwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati. Abategetsi bavuga ko bombe yari genewe kwica icegera cya Perezida yari yatezwe ku ibarabara. Yashoboye kurusimba kubera yari mu modoka ikingiwe amasasi n'amabombe. Yakomeretse buhoro mu maso no mu biganza. Gato inyuma yaho yashize ku rubuga rwa Facebook amasanamu ya video yerekana uko ibintu byagenze. Amenyesha ko bombe yari yatezwe imodoka yiwe yari ikomeye ku buryo yatumye ikiyo cayo gishonga. Yavuze ko abona ko inteko zijeje umutekano mu gihugu zihangana n'ibibazo nk'ivyo uko umunsi utashe. Yasabye imbabazi ku bantu bahasize ubuzima n'abatakaje ivyabo mu gitero cuno munsi kuwa gatatu. Umuhungu wiwe Ebat Sale yaramuherekeje ntaco yabaye muri ico gitero yamara acungera ubuzima bwiwe atari bake bakomeretse bakaba bajanywe mu bitaro. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yiyamirije igitero cya bombe cyo no munsi wa gatatu yatangaje ko abagira iterabwoba n'ababashigikiye bo mu mahanga badashobora kubaca intege.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kugabanya abasirikare bayo bari muri Iraq bave ku 5,200 hazasigare 3,000 mu mpera z'uku kwezi. Fidel Niyongabo turacyari kumwe.
Umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare cya Amerika General Frank McKenzie yabitangaje mu rugendo yagize muri Iraq no munsi wa gatatu. Yavuze ko inteko za Amerika ziri muri Iraq zizogabanywa kuva ku 5,200 zigasigara ari 3,000. Itangaje ko inteko zizosigara muri ico gihugu zizobandanya gufasha abanya Iraq kuzimanganya abagwanyi basigaye ba leta ya Kiislam muri ico gihugu. Menyesha ko iyo ngingo yafashwe kubera bishimiye ko inteko za Iraq zongereje ubushobozi bwazo bwo kwigwanako. Umwe mu bategetsi bakomeye ba Amerika atashatse ku izina ryiwe ritangazwa yari yamenyesheje ko iyo ngingo isa n'izotangazwa mu mpera zindwi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite inteko 5,200 muri Iraq zijejwe ibikorwa byo kurwanya iterabwoba hamwe no kumenyereza inteko z'igihugu cya Iraq. Hari izindi nteko za Amerika 8,600 mu gihugu cya Afghanistan. Perezida wa Amerika Donald Trump yari yatangaje ko ashaka guhagarika ivyo yise ingwano z'urutavana ko za Amerika igihe yiyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016. Mu kwezi guheze yatangaje ko igikorwa cyo gukura inteko za Amerika muri Iraq cihutishijwe bihagije ko arindiye igihe batazoba bagikeneye kuba bari muri ico gihugu. Bitangaje igihe yariko yakira umushikiranganje wa mbere wa Iraq Mustafa al-Kadhimi mu biro vyiwe. Perezida Trump yavuze ko abanya Iraq bazoshobora kwigwanako mu nyuma yaho nkuko babigenjeje imbere y'uko inteko za Amerika ziza muri ico gihugu.
Muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, usibye ku maradiyo yanyu ni mujye no kuri YouTube ndetse no kuri Facebook VOR Radio yacu, naho mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho mutaretse n'urubuga rwacu rwa internet wa 3@radioyacu.vo.com amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubitse urubanza rwa Munyakazi Isaac wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'uburezi aregwa ibyaha bya ruswa. Iyi nkuru turayibaza umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa uri i Kigali.
Bwana Isaac Munyakazi yageze ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ahagana saa mbiri n'igice za mu gitondo atwawe n'umudamu we mu modoka yo mu bwoko bw'ivatiri y'ibara ry'umweru. Umwitegereje ku masura nyuma y'amezi icyenda atari mu kazi arakomeye. Arabura n'ibyaha bya ruswa akurikiranyweho n'urwego rw'ubushinjacyaha. Mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge bwana Munyakazi yari n'umwunganizi, ariko bwana Abudu Gahima bareganwa we ntiyagaragaye mu cyumba cy'urukiko. Uyu ni nayo wabaye intandaro y'isubika rubanza, kuko abanyamategeko bamwunganira bahise basaba umucamanza kwimurura urubanza ku wundi munsi igihe bwana Gahima yaba yakize cyangwa yorohewe. Bwana Munyakazi abajijwe kugira icyo avuga kuri iyi nzitizi yazamuwe n'abunganira bwana Gahima bareganwa, yasubije umucamanza ko ntacyo yarenzaho igihe byumvikana ko bareganwa rwaye. Umwunganizi we mu mategeko Maitre Nzirabatinyi nawe ntiyagiye kure y'uyu wahoze ari minisitiri muri Minisiteri y'uburezi. Yabwiye umucamanza ko uburwayi ari ikintu umuntu atategura, kandi ko abaregwa bombi bagomba kuburanira hamwe ku byaha bya ruswa ubushinjacyaha bakurikiranyeho. Uyu munyamategeko yavuze ko bagomba kwihangana maze mu nyungu z'ubutabera umucamanza akagena undi munsi yazaburanishirizaho uru rubanza. Ku ruhande rw'urwego rw'ubushinjacyaha ruhagarariwe na bwana Michel Nshimiyimana, yabwiye umucamanza ko ubusabe bw'abunganira Gahima bufite ishingiro, kuko abagabo bombi ngo bakurikiranyweho ibyaha bagomba kuba barakoranye. Bwana Nshimiyimana yasabye urukiko ko mu nyungu z'ubutabera no mu migendekere myiza y'uru rubanza byaba byiza rwimuriwe ku wundi munsi, ariko mu bihe bya vuba. Yavuze ko ihamera none ari uko ubutabera butinze buba butakira ubutabera bwuzuye. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'2020 nibwo bwana Munyakazi yashyikirije bwana Edouard Ngirente, minisitiri w'intebe, ibaruwa y'ubwegure bwe muri guverinoma. Byabereye mu gihe kimwe na bwana Evode Uwizeyimana nawe wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubutabera ashinzwe kurengera itegeko nshinga n'andi mategeko. Nta mwanya wabayeho wo kuvuga inyito z'ibyaha bakurikiranyweho, ariko bwana Isaac Munyakazi araregwa ibyaha byo kubikitso mu gusaba kwakira no gutanga indonke. Uyu wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'uburezi kandi anaregwa icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Inyito y'ibi byaha akurikiranyweho itandukanye n'ibyatangarijwe mu ruhame ko Munyakazi yafatiwe mu cyuho yakira ruswa y'amafaranga 500,000 by'amanyarwanda. Ibyaha akurikiranyweho birakekwa ko bikoze mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 mu kwezi kwa 12. Mu mwiherero uheruka w'abategetsi bakuru wabereye igabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Gatsibo hari mu kwezi kwa kabiri, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame agaruka ku myitwarire y'isi idahwitse ya bamwe mu bandi bategetsi barimo abari batakiri mu myanya. Yavuze ko bwana Munyakazi yafatiwe mu cyuho yakira 500,000 by'amafaranga y'amanyarwanda. Ibi ngo yabikoze kugira ngo ashyire mu mwanya mwiza w'imbere kimwe mu bigo by'amashuri. Icyo gihe Perezida Kagame yavuze ko bwana Munyakazi yiyemereye ko yafashwe yakira ruswa, kandi ko hari ibimenyetso simusiga ko ntaho yabihungira. Imyiregurire mu buryo burambuye kuri buri cyaha mu birego abagabo bombi izasobanuka mu iburanisha ritaha. Umucamanza yanzuye ko niba nta gihindutse azasubukura urubanza ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 9. Akabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Mu Burundi guhera kuwa gatandatu w'iki cyumweru leta izatangira kubarura abarangije amashuri badafite akazi. Eloge wirika neza aratubwira ibindi.
Abaserukira intara n'amakomine niyo bazobanza kwigishwa no gusigurirwa ingene ikorwa cibarurwa ry'urwaruka rushomereye kizogenda. Azoba ari kuri uyu wa kane. Bazohurira ku mugwa mukuru wa politike Gitega kuba mu ntara zo hagati, Ingozi kubaba mu buraruko, mu Cankuzo kuba mu Buseruko, Ibujumbura kuba mu karere k'Uburengero, hamwe n'Imakamba kuba mu Manuko. Ibarurwa rizohera kuwa gatandatu w'indwi rigere ku munsi wa mbere w'indwiza. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati yabivuze mu itangazo ryo kuri uyu wa kabiri mu kajoro. Pierre Nkurikiye.
Inyigisho z'abantu babiri bazokwandika ku buhinga bwa none, abo bantu babantu babiri ku mutumba canke kuri quartier, zizoba kuri uyu wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2020 ku migwa mikuru y'amakomine y'u Burundi yose guhera igihe c'isaha 2 z'igitondo. Kwandika ku buhinga bwa none kugaruka gose gwize wifuza akazi bikazoca biba rero uhera kuri uyu wa gatandatu itariki 12 z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2020 igihe cy'isaha imwe n'inusu gushika ku munsi wa mbere w'indwiza itariki 14 z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2020 igihe cya saa sita y'umutag.
Ijwi rya Amerika rimaze kumva rino tangazo ryaciye ribaza umukuru w'ishyirahamwe JAP rihana iterambere nyafurika rimwe mu yahurikiwemo n'urwaruka rwinshi mu Burundi uko yakiriye iki gikorwa. Eric Nsengimana yavuze ko ari umugambi wo gushima cyane ariko afite amakenga kwirangurwa ryawo mu kiringo kigufi.
Tukabona ko ikiringo cyatanzwe ari kiringo gitoya cyane turavye urwaruka rutagira akazi mu Burundi. Hanyuma icyo dusaba nuko ikiringo cyo kongerezwa kugira ngo rwose urwaruka rushobore gushikirwa guyandikishe, kuko sinibaza ko nubwo babatonze bose bariko bariyandikisha iyi minsi baba bose bahejeje gushikwa muri bya vyuma nyabwonko.
Umwanya mutariko mukuru w'ishyirahamwe Folcon F rigwanye ikimenyane na kamwana wa mama sanga atari cyo kibazo, gusa bona kwiri barurwa rikuye guheka ifutwa ry'uburambe mu kazi bwama busabwa yo hatanga utuzi. Jaha Hakizimana:
twebwe kijyanye n'umwanya ubwami ntituvuga ko umwanya ari muto, ahubwo dusaba ko abazokwandika bokora baraba n'umwanya bafise bagatunganiza bose atakimenyane na kamwana wa mama bibayemo. Hama tugasaba ko abajeje intwaro kuva hasubishika hejuru bokurikirana ntihagire n'umwe atandikwa ku mvo izi canke ziriya. Ikindi tuboneraho gusaba, turamaze kubona iyo hageze itangwa ry'akazi haba amashyi mu buzima kungu haba ibisata bimwe bimwe by'igihugu n'ahandi, usanga bavuga bati dukeneye abantu b'akazi bafise uburambe mu kazi, bigatuma rero urwaruka rutari ruke rutaronka amahirwe yo guhiganirwa ako kazi, maze igitigiri cy'abataronka akazi kibandara cyiyongera, ugasanga mbere n'abagiye kuronka akazi ni baba n'inyene bari basanzwe bagafise kubera uburambe bafise mu kazi. Tubasaba rero ko leta yoraba icyo kibazo cy'uburambe mu kazi cyovanwa muri imwe twiyita amapel d'offre aba
mu kurindira kwizo byifuzo bishitwa. Nsengimana afite ibyo asaba leta ku neza y'urwaruka rwose
bo kwisunga ingene rwaruka bagiye ruronka amadiplome, kuko hari igihe ushobora gusanga umuntu yarose diplome mu mwaka w'2019 ugaca usanga ni warose akazi imbere y'uwarose diplome mu mwaka w'2026. Rero bo kwisunga uburambe bw'umuntu uko bagiye baronka amadiplome bo byisunga cyane kugira ngo ntihagire urenganywa. Ikindi naco bo kwisunga cyane ubumenyi n'ubukerebutsi bw'ugwaruka kugira ngo bashobore kugira umwimbu uboneka. Ica gatatu bo kwisunga gutanga akazi baravye ugwaruka gose aho ruva ntibatanga akazi ko mu ntara imwe canke muri region imwe. Ikindi naco bo kwisunga ubutandukane bw'ugwaruka hagati yabo, ugasanga hari igihe bashobora kwisunga bari mu migambwe gusa abari mu mashyirahamwe barabibagiye kandi bose ari ugwaruka bw'Uburundi. Bo kwisunga kandi n'ibitsina abahungu n'abakobwa bakayashobora kuronka amahirwe angana mu kuronka akazi.
Ubutororokanye ibitigiri vy'urwaruka rwahejeje amashuri ariko rutagira akazi bimuze Perezida Evariste Ndayishimiye yari yavuze yacinjira mu mabanga mu kwezi kwa gatandatu n'imbere yaho myiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu. Mu mwaka w'2017 ibiharuro vyatanzwe n'amashirahamwe y'urwaruka vyerekana ko 55% kuduce 2% vy'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise, mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku 65.4%. Ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato ari bo benshi afite imyaka munsi ya 25 n'ibice 35%, n'abari munsi ya 35 n'ibice 75%. Rusansuma ya nyuma y'Abarundi yo mu mwaka w'2008 nayo yerekana ko muri rusangi urwaruka rungana n'ibice 36% by'Abarundi bose. Eroje urika neza, Ijwi rya Amerika.
RIB urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda uyu munsi yeretse itangazamakuru abantu barenga 20 biganjemo urubyiruko irega ibyaha by'ubwambuzi no gushukana bifashishije ikoranabuhanga, bose nabo mu karere ka Rusizi intara y'uburengerazuba. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Ufite nka telefone nk'umuntu yarabikuje nk'umuntu runaka muri inshuti akamubwira ati yenda mpereza ya message wabikurijeho yamara kuyiguhereza ya message nyine ukayohereza umuntu nk'uko umwohereza isanzwe.
Ni bamwe muri abo 24 beretswe itangazamakuru kuri uyu wa gatatu aha mu karere ka Rusizi baragaruka ku buryo ibyo bikorwa by'ubwambuzi bikorwamo.
Byemera kuye gusubiza akayagusubiza ni umuntu nyine ibihumbi 96 n'undi nyine ibihumbi 39 nundi na kwa 48 niyo mafaranga naye nibyo kuko nibwo naye nkibitangira kwabanye nyina kazi kanze ibintu byose bipfapfanye tutavuga telefone bitangire n'abakwagendanaga nyine bamwe na bamwe bagiye Kigali bambwa nyine na bari byo bakora bo baza kwigira Kigali kuko bari bagiye maze kubimenya nyine
bamfese mukadi barambwira ati urajya uhamagara nimero
numva iciyemo uyandikeho cyakora mu gitondo kwebwe urajyuzi duhereza tujya tugira uko tubyigenzereza wowe uraza ubona ku mafaranga n'ibyo zabyaciyemo
twagiye twicege twari bane tujye umuntu amafaranga 2300 twaje kufungira dusubirayo ndi muntu nibara amafaranga 190 nayo ngayo
igisa nk'ikidasanzwe kuri aba bose nuko bafatiwe mu mirenge ibiri uwa Nkungu n'uwa Nyakarenzo yombi ya karere ka Rusizi kandi mu bihe bimwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko mu kubata muri yombi haherewe ku birego rwagiye rwakira ariko no ku makuru yatanzwe n'abandi baturage bo muri iyo mirenge Bwana Murangira Thierry uvugira uru rwego yabwijwe rya Amerika ko mu byo bakurikiranweho harimo no kurema no kujya mu mutwe w'abagizi ba nabi
ibya bibiri cyambere ni ugushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo icya kabiri akaba no kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya iki cyambere cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi gihanishwa ingingo 24 ibihano byayo bikaba biri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 10 naho iki cyo kunesha ikintu cyo hakoreshejwe uburiganya bigaragara mu ngingo y'ijana 24 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange cyo kigahanishwa hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3
mu gihe harimo abumvikana bemera ko bakoraga ibyo bikorwa by'ubutekamutwe bagamije kwambura abaturage utwaba ariko harimo n'abavuga ko ntaho bahuriye nabyo ndetse ko bisanze bari mu bugenzacyaha
nge n'ukumbeshyira nyahantu nari ndi nakoreraga baraje mu gitondo abadaso barambyutse ngo nimfungure ndafungura maze gufungura binjira mu nzu barasaka barebye abora nta muntu n'umwe urimo baramwe ngo ninsoke bose wanjye ari kunshaka ngo arebye ashaka kumbwira ndagenda ngeze mu kagari ngo nininjire nuko nageze ahangaha kwacuzaga alimantasiyo barambikira nta nubwo nari ikintu na kimwe mbiziho yuko ni nubwo nari nkihagera ntabwo ngariho kavukire yanjye
ibi bikorwa by'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga biravugwa mu mirenge ya Nkungu na Nyakarenzo n'ubundi yakunze kugaragaramo abandi bambuzi biyita abameni abo bakaba babeshya abo bahamagaye kuri telefone ko batoraguye zahabu hanyuma uje nk'umuguzi wayo bakamuhangika icyo baba bita zahabu nyamara ari ikibumbano cyo mu isima n'umucanga urwego rw'ubugenzacyaha rugasaba abaturage kuba maso ndetse no kurufasha gukurikirana bene ibyo bikorwa by'ubwambuzi
kigira amakenga niba hari gutabye bohereza amafaranga bandushishoze koko urebe ko aya mafaranga hari ikindi noneho ku buryo bw'umwihariko ubutumwa twaha aba bantu ba Rusizi Nyakarenzo na Nkungu ni uko abaturage baho n'abayobozi bagomba guhaguruka bakarwanya abantu babandi bisizimu ibyo byose ni ubukangurambaga bugomba gukorwa ariko iperereza rirakomeje no mu gihugu hose kuko hari n'aho baba bafite bakorana n'aho mu gihugu hose kuko RIB ntabwo izagahoka ntabwo izatezuka kurwanya abantu n'aba ngaba
uru rwego ruvuga ko nubwo mu byaha rukurikirana iki kibazo cy'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga kitari mu bizi imbere y'ibindi kugeza ubu ariko uko imyaka ishira bigaragara ko kigenda gifata indi ntera nko mu mwaka w'ibihumbi 2018 imibare y'uru rwego igaragaza ko rwakiriye dosiye zisaga 740 zerekeranye nacyo mu gihe mu mwaka ushize wa 2019 ho rwakiriye zisaga 760 Temistocle Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Ibihugu by'ibihangange ku isi birapiganirwa umugabane wa Afrika Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabiganiriyeho na Lionel Remesha umuhanga mu by'ubucuruzi mpuzamahanga Remesha yigisha muri kaminuza yitwa Alliance International hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Afrika urumva muri iyi myaka ari ibintu byinshi kandi byiza bituma ibihugu by'ibihangange byifuza kuza gukorana n'ibihugu byo muri Afrika urabona muri Afrika hari ibihugu birenga 50 kandi ibihugu byinshi dufatiye nka Amerika Amerika yamye ikorana na Afrika mu bisate byinshi hanyuma hariho rero n'ibihugu byinshi byaba Ubushinwa ubu urabona n'ubumwe bwa Buraya bariko baragerageza gukora cyane muri Afrika igituma nuko muri Afrika hari ibintu byinshi iterambere rirakenewe kandi rero n'ibihugu byinshi biriko biratera imbere ikindi gikomeye nuko hari ugwaruka rwinshi hari abantu benshi ku buryo muri Afrika ibihugu byohindura amategeko bikorohereza abanyamitahe kuza hariho icizero yuko muri Afrika hashobora gutera imbere nka kujya mu Bushinwa hateye imbere kera
ivyo muravuze ko hariho amatungo kama mu butaka muri Afrika hariho na majwi 58 ibihugu 52 ivyo muri by'ibihangange bihaza ku ruhande rwa Afrika izo nama zikunda kuba haba hagati ya Afrika n'Ubushinwa, hagati ya Afrika n'Uburusiya, hagati ya Afrika n'Ubumwe bw'Uburayi, hagati ya Afrika n'Ubwongereza. Urabona abo bategetsi nibo baje muri ivyo bihugu, za bategetsi b'ivyo bihugu baza muri Afrika. Ivyo ntivyerekana kumenga Afrika izoguma ibandanya kuba igikoresho ikoreshwa n'ivyo bihugu ku nyungu za.
Icho nikibazo ciza cyane, nikibazo ciza cyane. Icho nibaza nuko muri iyi migambi urabona imigambi hagati ubucuti bw'ibihugu bwa Afrika n'ibihugu biteye imbere, hariho abo iyo migambi yamyeho kuva na kera, hariho n'ibindi bihugu ubu byari byateye imbere mu nyuma nabyo bihaye biza muri Afrika nabone kuza kudandaza no kugerageza kuronka ayo matungo nyine ari muri Afrika no gukorana n'ibihugu byo muri Afrika. Igikuru nuko n'ibihugu byo muri Afrika bikwiye nabyo ne kuraba ico bafasha nabone, kuko igikomeye nuko iyo mu bintu by'ubudandaji keneye gukorana n'ibindi bihugu. Ni hamwe mu Kirundi bavuga ngo mishiga rimwe ntijyarika, no kuvuga yuko ibihugu byo muri Afrika birakwiye gukorana neza nivyo bihugu bifite ubushake bwo kuza gukorera muri Afrika, kandi bakahindura n'amategeko akorohereza abadandaza, akorohereza abanyamitahe, bakazana amahoro, bakagwanya ibyaruswa. Ibyo n'ibintu bituma bigira intumbero nziza, hanyuma ibyo bihugu bikazotuma bizana abanyamitahe, bikaborohera kuza muri Afrika.
Tegese bibugo byo muri Afrika barashizeho karere kuruja n'uruza atantambamyi mu by'ubudandaji ku rwego rwa karere kose ka Afrika. Nibaza ko ayo masezerano azoja mu bikogwa mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Ivyo bizofasha kuvyereka iyo mitaje ishobora kuba ivuye nko hanze. Ni icyumviro ciza abategetsi bo muri Afrika bafashe ku bwanyu?
Ego, icyo cyumviro bagifashe ni ciza. Icyo turindiriye kuraba nuko kungene icyo cyumviro kizoja mu ngiro. Hajya icyama kigorana ni ingiro, icyo nicyo kimera nk'ikigorana henshi, ariko icyiza nuko ubiravye nko kungene Amerika ifise ubucuti na Afrika n'ibihugu byo muri Afrika. Hama hariho imigambi myinshi yagira kogwa no muri kahise, ariko uravye aho imigambi yo muri kazozo, urabona ko iyo migambi yose ifise ifatiro yagira kurikirana ku migambi yoba yarashizweho kuva muri kahise. Icyo gituma muri icyo gihe rero nk'aba tegetsi nyine bo muri Afrika naho bashaka kugirana kuguruanira imihora hagati y'ibihugu byo muri Afrika. Ibyo ni byiza cyane, ibyo ni byiza cyane, kuko bizotuma n'ibyo bihugu washaka nka Amerika cyangwa n'ibindi bihugu bafite abanyamitahe benshi, bizotuma biborohera kuzana imitahe yabo bakayizana muri Afrika batarinze kugira ingorane yukuja mu bihugu 54 bakurikiza amategeko y'ibyo bihugu byose. Ibyo biragora cyane abadandaje.
Murakoze. Tuza ku mirongo ya telefone. Desire ari ku murongo. Desire, watumva?
Ndabumva neza.
Desire, uri he?
Ndi mu Burundi, Makamba, Kayogo.
Ikibazo, icyumviro ku mutumire?
Umutumire sida mu bifite nayo nyibwira.
Yitwa Lionel Remesha, yigisha kuri kaminuza ya Alliance International University mu gisagara cya San Diego ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Jewe nanje ndabakurikiranye kuri Facebook, nyuma ndatanga nimero yanjye ayamangirwa amahirwe, hanyuma kimwe mbanje kubashimira.
Murakoze.
Hama jewe icyumviro nsise ko ndabonye hari ibijyanye no gufashanya hagati y'ibihugu bya Afurika n'ibihugu biteye imbere, na cyane cyane mu bya politiki n'ubutunzi. Ama jewe impungenge mfite ni imwe, kuko problema ibihugu byateye imbere rimwe na rimwe birafasha Afurika, kandi ni byiza, n'igituma abanyafurika tubaho neza nk'umwenegihugu birimo, harimo ibyo badufasha natwe tugashyikirwa. Bwa rero uko n'umuntu uwo mutume yakivuze byose biva ku bategetsi. Igihe dufate nk'akarorero, niyo basinyanye n'ayo masezerano, ibyo bana bategetsi ibyo bavuganye nusara igihe bazogenda gukora ibyo bamashyigara cyicaro bakabubahiriza abantu batanye imitahe bagakora neza icyo ni kimwe kandi igihugu baba bajemo haba harimo umutekano icyo ni kimwe harimo igira kabiri twe byerekeye bya politiki ntitegera usanga risoke ndende usanga risoke ndende usanga bigoye mugabe nkagira impungenge kuri iki inama afatira kuri Congo iyi demokarasi ntani intwaro rusange kuri abantu igihugu gifite soso ririshe mugabo ngiye kuraba bene igihugu ukuntu usanga babayeho basanga nyine ibigitende ntibishemeke nicyo nsaba jewe ku bwanjye intererane abategetsi batuma borohereze kandi nizo inyungu zabo ubwo ni inyungu za bene igihugu ama murakoze
murakoze turabashimiye ku cyimvura cyanyu Desire tugaruke ku mirongo ya telefone bise Octave uratwumva
umva mwamse
mwaramutse uri he Octave
andi Iowa
ngaha muri Amerika
yego mfite ibibazo bibiri mbaza umutumirwa
yego
ikibazo kimwe kuko ndi kumva yita ku nyungu za Afurika gusa ahari ko ari igira inyungu mu kunguka ibihugu binini ariko ndamubaza ku byerekeye na Libya n'urugero ko abazungu birirwa bateranya cyangwa ibihugu binini bireba ko amahoro yabuze muri Libya mbese ni inyungu z'abanyagihugu bari gupfa cyangwa nuko ahubwo ibyo batekerezaga igihe bayirimburaga ko bitari gushoboka ko batari kubona ubutunzi bwayo neza kuko hari inyeshyamba ziri kubabuza aho natanga urugero kuko iki gihugu cya Amerika cyavugaga kuri Perezida Nkurunziza ko adakore ibyerekeranye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu ariko ntibigeze bavuga ku byerekeranye na Minembwe n'ibyari biri kubera muri Congo kuko hari inyungu zabo zitari kuhangikira mbese ibyo muri Libya byose kubera inyungu zabo zitari kwitabwaho icyo ni ikibazo kimwe ikindi kibazo cya kabiri ndi kumubaza mbese buno bufatanye bw'abayobozi bacu b'ibihugu tuvamo n'abano niba koko ari inyungu zacu n'urubyiruko n'abaturage kuki baza bakiga kubaka imihanda myiza n'amazu meza ariko ntibige uburenganzira bwo gutanga amahirwe yo kuvuga ibyiyumviro byacu cyangwa se ku byerekeye no guhindura amategeko nshinga kuguma ku butegetsi kuko ibihugu birabifite kuki bataza ngo bigane ibyo nabyo babikore no mu bihugu byacu ahubwo bakaza bakigana ibyo by'imihanda n'amazu murakoze
abishure
ego abajije ibibazo byiza kandi bikomeye cyane reka mpere ku kibazo cya kabiri yari abajije muri icyo kibazo rero inyishu ni uko urabye nk'imigambi ya Amerika cyane cyane muri Afurika imigambi kuva na kera Amerika yamye ifasha mu bisate byinshi urabye nk'ikigo cya USAID ibikogwa bagira ni ibikogwa bikomeye cyane 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 nko mu bintu bijanye n'uburimyi ubworozi ukogerageza nuko imfungurwa ziboneka zikwiye mu banyagihugu kuko ni nka kujya baca umugani mu Kirundi ngo ubwiza buca mu kanwa kuko abantu batibatezwa kugwanya inzara urumva ariho iyo migambi ifasha kugwanya inzara hakongera hakaba n'imigambi ya USAID nyine bafasha mu kwigisha iby'intwaro ya demokarasi mu bihugu kugira abanyagihugu batore abo bifuza batore abo abazobafasha kubateza imbere urabona ibihugu byose birigenga
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, aya makuru naha ahumurije, mbashimiye ko mwayakurikiye, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika, murakarama.